leo ni wakora tu kwa ni wakora tu
eh so is ya kuna
Thank you.